It's Mega Grace Sound Vuma FM, Adult Radio for the Young at Heart. It's 7 minutes before 6 o'clock. Now, this is cutting sugar singing to Bamba, singing a valley, saying Bamba, singing a valley, and a palm group, a loose sugar, and I'm changing a little week here. Bamba, singing a valley. Look, Vulen, and I'm changing a verse in Matthew chapter 4, verse 1. Kona uJesu waholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe nguSathane. Nanti verse encela ukufundela lona namhlanje kuphela. uJesu waholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe uSathane. uJesu eunkulunkulu, uJesu eumuntu, kodwa waholelwa ngumoya ukuba ayolingwa uSathane. Okusho ukuthi uJesu waba ne-season yokudlula ehlane. Wayadlula kuma-test, wayodlula kuma-trials, wayodlula kuma-tribulations empilo. Umoya kaNkulunkulu yiwo owamholela. Kodwa umoya kaNkulunkulu ongamholela ehlane ukuthi eyophelela ehlane, eyofela ehlane. Kodwa nje wayeyolingwa. Uma-ke uJesu enguNkulunkulu naye wafikelwa yi-season yokuthi abe kwi-desert, abe esehlane alingwe, kusho ukuthi nathi njengabalandeli bakhe iyofika i-season yokuthi siyithole sesidlula emahlane ezimpilweni zethu, silingwa nawuSathane ezimpilweni zethu. But one thing we need to understand, when we go to the desert, we don't go to the desert to die, but we go to the desert to be tested. Before uJesu eqala ukwenza imangaliso, he had to go through the desert. Ngaphambi kokuba uJesu ashintsha amanzi ebe yiwayini, he had to go through the desert. Before uJesu avula amehlo kaBhatimeyu abone, he had to go via the desert. Ngaphambi kokuba uJesu afice ingane seyifile wayimemeza yathi ayiphile, akavelanga nje wayoyibiza yathi ayiphile, kodwa uqale ehlane. Akavelanga wayemethuneni wamemeza uLazarus waphuma, kodwa before afike lapho uqale wadlula ehlane. Akathanga nje efika enchibini wafica indoda ilele for 38 years igula, wayitshela ukuthi ayiphakame yasiyavele yaphila, ukuze akwazi ukufika lapho khona lapho akaqale khona, uqale ehlane. uJesu engakafiki ehlane asikho isimangaliso asenza, kodwa imangaliso azenza uJesu wazenze sebuya khona ehlane. Wonke umuntu afuna ukubona uNkulunkulu empilweni yakhe iyamfikele isizini yasehlane. You need to understand ukuthi uma usufikelwa ile season isuke izokutshela ukuthi there is something great that is on the way. Kukhona into enamandla uNkulunkulu afuna ukuyenza. Before uJesu aqala imangaliso zakhe, mawufunda kahle iBhayibheli liyakutshela ukuthi sedlulile ehlane, wamenywa emshadweni waseKhana laseGalile, wafika emshadweni waseKhana kwaphela iwayini. Wenza isimangaliso sokuqala ebuya ehlane, ngoba uma usubuya khona kuneyimangaliso ezoqala zi-unfold empilweni yakho. Kunezinto ezizokwenzeka ezinamandla ngoba usunqobile ehlane. Uma usadlula ehlane, ungakuvumeli ukufela ehlane lakho, ngoba after that desert kunama breakthroughs, kunama blessings, kunama miracles ozowabona uma usunqobile ihlane lakho. Ngoba uJesu after ewinile enqobe ihlane lakhe wakwazi ukwenza imangaliso. Ngicela ukukutshela, after that desert there is so much uNkulunkulu akafuna ukukhombisa yona. Ngakho ungalahli ithawula ngoba usoyibona kusese desert kumanje. And maye fike desert uJesu babengekho abafundi bakhe, babengekho abafowabo, wayengekho uma wakhe, kodwa e-desert wayeyedwa. Ngoba kwesinye isikhathi uma ungena kwi-desert, uNkulunkulu usuke efuna ukukhuluma nawe wedwa, edile nawe wedwa, alungise izinto ezithile uwedwa, bengekho abantu obathembile. Wayeyedwa uJesu ebhekene nezimo esehlane, kodwa akavumanga ukufela kwi-desert yakhe, waphuma. Esephumile, ukuphuma kwakhe kwakungafani nokungena kwakhe. Zinamandla izinto azenze sebuya khona. Zinamandla izinto ozozenza after going through that desert. You are not going to die in your desert. You will survive, you will live. Uzonqoba ngoba uNkulunkulu ukuthembile. Lelo hlane odlula kulona lizodlula bese ubona ukusebenza kaNkulunkulu empilweni yakho. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.